Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe itangiriro, igice cyawo ni cya 41, umurongo wawo ni uwa 39. Aragira ati, Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye.